Si fue una ocupada, U7 over 8, change decimal, na change percent. Sizoqala nge-decimal, sizoyibona uba kulula ukusuka kwi-decimal uye kwi-percent. Ngamanye amaxesha xa ubona umbuzo nje unga-confused, ukucinga uba ungayazi uba umenze njani i-decimal. Kodwa into ofuneka uyikhumbule yinto yoba u-7 over 8 yinto efanayo, efana nqwa, ethetha uba ngu-7 divided by 8. Ayingo-8 divided by 7, ngu-7 divided by 8. I-numerator uyidivayide nge-denominator. Into esingayenza ukuyitshintsha siyenze i-decimal kukuyenza i-long division le. So sizawuyenza ke ngoku. Ukuyenza sizawenza i-long division yethu. Sizawuthi u-7 divided by 8 sizawufaka apha u-7 wethu simdivayide ngo-8. So uba sifuna ukwazi uba u-8 ungena kangaphi ku-7, u-8 ungena ku-7 ngayi 0 enze uba le nto yethu ibe clear siyibone. Sizawubeka i-decimal yethu, sizawuthi apha ngu-8 ungena kangaphi ku-7.000. Ungafaka noba u-0 bangaphi obadingayo. So ke ngoku sizayibeka apha emva kwala 0 phaa kwimpendulo yethu. U-0 times 8 ngu-0, u-subtract u-7 minus 0 ngu-7. Uza kwehlisa ke ngoku u-0. Siza kwehlisa u-0 wethu sithi u-8 ungena ngaphi ku-70. U-8 times 8 siyamazi uba ngu-64. So u-8 times 9 ngu-72, emkhulu kakhulu. So into ethetha uba u-8 ungena ku-70 kayi-8. U-8 times 8 ngu-64. Xa uthi 70 minus 64 uzawufumana u-6. Siyabona uba sine-remainder, sehlise omnye u-0. Nanku sizawumehlisa lo omnye u-0 apha simbeke pha. Sizawuthini? U-8 ungena kangaphi ku-60. U-8 times 8 ngu-64, so inamba enkulu kakhulu leyo. U-8 times 7 ngu-56, so sizawusebenza ngayo. U-8 ungena ku-60 kayi-7. U-7 times 8 ngu-56. U-60 minus u-56 usinika u-4. Yabona uba sisene-remainder. Siphinde sizakwehlisa omnye u-0. Sithi sisomehlisa lo u-0 sibe no-40 apha. U-8 ungena ku-40 kangaphi? Siyamazi u-8 times 5 ngu-40. Engo into ethetha uba u-8 ungena ku-40 kayi-5. U-5 times 8 ngu-40. Xa uthi 40 minus 40 awuna-remainder. Xa ubhalele ngo u-7 over 8 njenge-decimal ungu-0.875. Ngoku ethetha uba u-7 over 8 ulingana no-0.875 xa umbhala njenge-decimal. Sesiyenzile ngo i-decimal, into ekufuneka siyenze kumtshintsha abe yi-percent. Xa sowunayo i-decimal kulula ukuyitshintsha ibe yi-percent. Into oyenzayo kukubhekelisa i-decimal yakho izipeyisi ezimbini eziye-right kabini. So ungathi lo ngu-875,000. Ithini? Ndiphinde ndiyibhale apha phantsi. Ungathi uzayijonga as i-fraction ngu-875 over 1,000. Lolu hlobo esiqhele ukuyifunda ngalo le. So okanye ungathi 87.5 over 100. Uyabona ngoku uba umuve i-decimal kabini uzafumana u-87.5 over 100. Lena ke ngoku u-87.5 over 100 ngu-87.5 kwizinto eziyi-100. Le nto ithetha uba ngu-87.5 kwizinto eziyi-100 okanye ngu-87.5%. Impendulo yethu ke ngokule siyayibona uba itheni isebenza. Eyona nto lula uyenza utshintsha i-decimal uyenze i-percent kukuyi-multiply number yakho ngo-100 ubese ubeka i-percent sign yakho. Ke ngoku uba uyayimultiply ngo-100 le into efanayo nokumuva i-decimal yakho kabini uyise right uzawusinika u-87.5%. Ufuna ukufaka ngoku u-percent wakho, so ithetha uba le nto i-over 100. So uyayimultiply ngo-100 uphinde uyidivide ngo-100 xa ufake laa percent. Enye indlela yokuyikhumbula le nto enze uba ungazuba confused ngoba uyicinga uba i-decimal uyayimuva uyise right okanye uyise left na. Into ofuna uyazi into yoba indlela oyibhale ngayo xa yi-decimal izawuhlala incinci kunoyibhala ngo-percent and izawuba ncinci nge-factor ka-100. So wayibona le decimal incinci nge-factor ka-100 kuno-87.5. Uyabona ngoku.